as the storm waters from River Nyamasara comes, these waters are not able to be channeled through to Lake Victoria, simply because at the tail end of River Nyamasara, it is blocked. And that's why these residents have come together, because there's no help that is coming from both levels of government, county government and the national government. So they have come together so that they can apply their efforts and skills to open that channel, so that the waters can go through to Lake Victoria, so that that backflow doesn't affect them that much. So we are appealing to, duty bearers, both levels of government, national government and the county government. We have disaster funds in the county governments. Can we make utilization of these disaster funds? Because our people are suffering, and we are not going to keep quiet. And these are things that are doable. These are things that are timorable. These are things that are nyalorable. Now, as an opinion leader, I want to call on you, all the elected leaders, the people that we gave mandate to articulate and to represent our issues. We cannot be applying painkiller every season. We have flooding in Kapuothe. Kapuothe needs a lasting solution. We don't want leaders to come there just to give people some ungas and some food rations there that last only for a day. We must be very serious with this issue. The backflow issue is something that is very much able to be sorted. So I want to call upon our MP, Dr. Oron. I want to call upon our MCA. I want to call upon you people who are elected. Please make sure you use all the existing funds, all the existing resources. And this must be done during dry season. If we cannot bring a tractor there, it cannot even pass there. Now it cannot pass there. We need to do this thing during dry season. Let's be very serious with our people.
Now, you see, this is the mouth of River Nyamasara. My dog. So, our member of parliament, our MCA, our governor, look. So how do you expect people to
live? Like, this area is completely blocked. The waters cannot flow into the lake. Look at it. The residents around this place have been displaced because the waters, the raging storm waters here, are now overflowing into people's homes, to people's farms, to the entire neighborhood. This place is now has become inhabitable just because of this simple thing that both county collaborating with the national government can perform it. Really, we fought for the new constitution and we brought in the evolution, not for people, for the two arms of government to work apart. What is the problem if the two arms of government decides to work together and solve such a big problem? So this is what we are saying. Our residents will no longer continue to suffer like this. It is very serious. This thing is very serious. And we task all the duty bearers. We have disaster emergency in Kisumu County government, and we budget for it every year. We have the national government, we have the national government, CDF. Why can't they come in and solve this problem?
We've walked for nearly 7 kilometers towards the mouth of River Nyamasara. Now we've reached a terrible place, full of hippos, full of big snakes. Dangerously, we've maneuvered our way to come here so that we can show our representatives that there's something that needs to be done in this river. If people have to live in peace along the Kapuothe, Lakewood, and the entire Dunga, if we have to live in peace, something must be done here. Something must be done. As you can see, the community has started doing something here. Using their own resources, the community is clearing this silt that is here. We asked the county government of Kisumu, county member of county assembly, and the MP please allocate resources so that this place can be fixed. If we have, if you really want to address this issue of flooding in Kapuothe, Lakewood and Dunga, now this is where you have to concentrate on. There are people willing to work here, allocate resources so that they can make their own dikes. As you can see, these are dikes made by human beings. These are dikes made by human beings, and they're coming towards where it's blocked. Allocate resources for this thing to be done. This is now what the community is doing.
Jote jo dagwe komanya lenda bi gi dungan mwalo kocha odak kanigi wasiwasi mang'eny kaluwore gi auche gwe komapong' gi mitaro gwe koma ok ter pi maber e nam. In kaka jatelo kendo jadak ma osedak nyalenda bi kinde duto ka ineno magi, en mpango mane ma in godo mondo i-ensure ni jonyalenda odak gi kwe kinde duto ndalo ma koth chwe gi ndalo ma koth ok chwe?
Erokamano. Gima dang' awachi en kama. Aoche jodalawa ka dang' agonu ngero moro. Chon gi lala, Nyasaye nochweyo piny. To nochweyo piny ma jaber miluongo ni Nyalenda. Nokawo aoche adek madongo ma noketo e piny. Tadira Nyasaye ka nochweyo piny, nong'eyo nochweyo gimaber. To Nyasaye nowewa gi gigi, kong'eyo ni ochweyo aoche gi pi manyalo miyowa wanyag cham. Tadira makende ni aochegi osebedo kolokre mana midhiero. Kar mondo aochegi obed a source of blessing, aochegi ng'enygi gilokore mana source of disaster. Maendi timore nikech samoro pok waketo mpango maber mwanyalo manage go these rivers. E umiyo an gi gimoro miluongo ni stormwater management. Jodalawa nyaka ng'e ni, jothurwa nyaka ng'e ni stormwater management is a devolved function. It's a devolved function. Under the first schedule, mani katiba. Magi mani elwed county government. Mondo miyo kontrola ochegi. Pige maringaringo desk. Omiyo an an gi program miluongo ni Adopt River Strategy. Otiyo maber Nairobi gi Nema, Nairobi River. Aochegi eki jowa ema nyalo ritogi, to jowa koriwore gi sirikal. Omiyo wan gi mwadhi timo, asebedo ka wacho ni mondo aochegi eki wayuegi kinde oro, kinde ma piny otwo. Let us desilt the rivers. Wachodh aora sama piny otwo. Mondo mi sama ang' koro pi koth chwe malich ahinya, to koro pi ringa ringa. Pi koa e wi got malo, to aochegi samoro pong' nikech pi moa e wi got, to nikech koro aochegi odinore. River Auji, River Uhuru, and also River Nyamasaria, the one called River Kibos. And for the avoidance of doubt, let me even say this in English. Stormwater management is a devolved function. This is a devolved function, right? The first schedule. And what I'm asking our people is this. It is lack of proper leadership. That's why we are suffering all the time we're suffering. My plan is this. We are going to be desilting these rivers during the dry seasons. Kindeo, what desilt the rivers during dry seasons? Secondly, mere desilting alone is not enough. We must protect our riparian sections. Nyaka wa avoid tiyo nyaki tiaora hii. So that's why we must protect our riparian sections. And this one now requires a joint effort with the community members. Help me work with the Adopt River Strategy. Waka ojo wa muda kwechili kanyo. To wa shirikiana kwa hii. To wa miyogi measurement bari. To giri itonu wa kuondegi. Gipi doctor yende, riparian sections. Gipuga yende marito kuondegi. Tawara kata ka ng'ato owite chafu kata taka moko. Moko winjore gik machalo pampas. Kata gik moko machalo gik moko ma non-degradable. Momo wita wita uro, nyuma nyuma uro. Tukuro jawa kila alert to ineno ka gigolo gigi to gibedo properly disposed of. Now that is my plan with these rivers. And again, king'iyo gini maber, pi moro madhi to duogo ka puothe kan, it is all require a multinational, you know, approach. Nyaka wa approach national government on this thing mondo konywa e yore dito te mwanyalo kogo pigni odonji odhi. Okwada pi madhi to duogo. Magi gik makelo na problems. Taora nyaka bedo bedo moriere maler koa tu. Aora ler kaini manyata kon. Maler ni kendo gubedo konkrete. To korwa koni nokotimne konkrete. Koro koni eri buya. Magi eki adhi keto jowa. Why involve? We are going to involve our people gainfully and meaningfully. To gitimo gigi eki yo moro manyanga. You moriere maber. Tao chigo kilu midiero. At least we are under my leadership. I'm going to try and minimize the disaster. Even the extent of the disaster. I'm going to try and minimize that. But you know, because we are not doing it, it's like due to our human negligence, that's why our people are suffering. But why should up to when should our people suffer? And we have people who can fix this. So that's why I'm getting into this. Thank you.
Kawatieko.
Ma e wang' Nyamasaria, kama onego bed noringogo mondo chope nam. To koro kama koro gikeni, chuno ni nyaka tiye mana gi lwedo nikech tinga ok nyal ringo machop ka. Koro jogweng' moyie ochiwore, koro sani koro watiye gi lwedo. Wakunye gi lwedo mondo mi ochopnwa nam. To backup moro amora ma wan go maber, onge. Samoro wayudo mana nyuka moro matin kwachoko pesa matin e fukowa, waduogodo nyuka, to wamadho e kobru watiyo ka. Samo tiyo ka indi jok man kagi, gin jok man gi family, gin gi nyithindgi dhi skul, moko bende opango udi. Kech kama ne gidake malong'o, pi odarogi e koro gipango oko. Koro en tich matek, wan okwakwa ni sirikal koyie, to donje gini. Sirikal mar county government, koyie, odonje gini. National government, kuyie, odonje gini, mondo gin be gikete lwetgi ka. Wayude teko mwanyalo kunyo godo gini, mondo wachop nam. Wawinjo marach. Kech sani koro, kama wantire ni tuoche bende ng'eny. Suna kayowa ka, maugo kayowa, thuol, gik maricho mamolgi, ng'eny ka. To yawuotwa gi, nyithindwa gi, ochiwore, mondo wati tijni gi lwetwa. Sirikal, konywa uru. Wan matek kaka wanyalo timo onge. Nono to area mar kapuothe nyaka block onge ng'ama biro dake. Flood dhi mako kanyo te ma jomodak e area no biro dar ma ok wang'e ni gibiro konyore nade. Koro gi chuny mang'won ng'ama Nyasaye odonjo chunye e lwet sirkal ariyo madongo go, county government gi national government, donjure gini mondo ukonywa, umiwa kata support moro matin, wakuny gini ochop nam. Ka chieng' moro uloso kaka pesa wuok malo kuro, ulosi mondo tinga obi oyude ka pigni oseyware. Nikech kata sama wawuoye ni, tinga ok nyal ringo machop ka. Tinga kobiro ka to moko. Tinga nyalo tiyo mana malo kuma pod otegno chien kocha cha. To piny mwalo ka to nyaka timo na gi lwedo. Omiyo gi mago, an akwayo gi ng'uono ni kuyie to konywa uru mondo mi ji oyud kaka nyalo dok e miechgi. Erokamano.
An kawuoyo ka, tawuoyo ka chung' ne vijende. To awacho ni ma wach ma sirikal ong'eyo. Oro no ng'e wach ni ok nokia. Were ong'e wach ni. Nyong'o ng'e wach ni ma kata balawanga nosebiro kama neno wach ni. Koro, wan kaka vijende. Ma pesa ma osuchwa onego bed ni igolo ga e county to maintain river ni. Ma pesa no, sirikal onego nyiswa ni pesa no dhi ga kanye, kech aora ni, river Nyamasari, en pesa miketo ga imaintaine ga pile ka pile. Ma Shakil Sabir neloso ga orani. Mok noonge ga flood ndalo mar Shakil Sabir. To bang governor nyongo donje telo. Pok waneno ka orani. Okel kata tinga mana mayuere. Ng'ama notemo neno jienda. To kata ko jienda notemo, tinga neno moko mbele kujocho. Ma pi ino nochako baro kujocho. Kono ok nolose. Koro sani wan wanyiso jotelo wan kaka kijende. Ok wabiro sawu ahinya be koro waol gi secho. Nikech ma wach mung'eyo. Wabo biro mana kuomu, tunyisowa ni pesa wa makaeni ni kanye. Koro ka entie, tumiwago wan wawuon, wadil kode nikech wabende wachulo osuru. Waol.